turongeye kuguha ikaze mgenzi mu cigwa cacu cuno munsi co mu kiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno munsi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'ivyajuwe Yohana, kandi turi ku gice ca 20 kubw'ivyigwa turiko turiga mwa kino gice ca 20 bitwereka ivy'umuzuko. Abantu benshi barabajije ibibazo, tuzozuka turi abirabure canke turi abazungu? Yesu, Dawidi, Mose, Noa, Aburahamu, Adamu hamwe n'abandi bantu ba kera bari abirabure canke bari abazungu? None rero bagenzi, munkundire uno munsi, dufate uno mwanya kugira ngo turabe iki jambo ry'Imana ryigisha kuri bino bibazo. Kumbure hari abantu benshi bafise bino bibazo, nico gituma icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo tuzozuka turi abirabure canke abazungu. Yesu, Dawidi, Mose, Noa, Aburahamu, Adamu hamwe n'abandi baboneka muri Bibiliya bari abirabure canke abazungu? Koko ijambo ry'Imana Bibiliya ryigisha iki kuri ino ngingo? Dusenge. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami, urakoze kubwana mahigwe uduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe, na cyane cyane dusobanukirwe iby'uko kuri kumeze nk'ubuhangayikishije abantu benshi mwa kino gihe, kugira ngo mwami utange umuco utomoye kuri ino ngingo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mu cigwa cacu giherutse twarabonye ivyerekeye umuzuko. Twabonye ko hazoba imizuko ibiri. Umuzuko wa mbere w'abagororotsi batsindanishirijwe hamwe n'umuzuko wa kabiri w'abanyavyaha bazozuka kugira ngo bahanwe, bahabwe ibihano. Muca mubibona yuko urupfu abantu bapfa mwa kino gihe n'ibibazo duhura mwa buno bugingo ntaga ari bihano bidushikira kubera yuko twakoze icaha. N'ingaruka z'icaha twebwe twakoze canke ibyaha abandi bakoze. Ariko inyuma ya byose, buri wese azokongera kubaho kugira ngo ahembwe bivanye n'ibyo yakoze. Abakoze ibyiza bazukira ubugingo no guhabwa ibyiza byasezeranywe. Abantu bigumiye bibohe mu byaha bahabwe ibibi bihwanye n'ibibi bakoze. Ibibazo byinshi benshi baciye babaza n'ibi: tuzozuka turabirabure canke turabazungu? Yesu, Dawidi, Mose, Noa, Aburahamu, Adamu bari abirabure canke abazungu? Bagenzi, turi mu gihe ca nyuma, igihe c'iherezo. Ibihamya byinshi mw'iki gihe biriko birerekana ko umuntu wa mbere yoba yari umunyafurika. Ibihamya bitangwa n'abazungu vyemeza ino ngingo. Hari abazungu benshi b'abahinga bemeza kino ciyumviro. Prezida Putin w'Uburusiya, ku mpamvu ziwe za politike, aheruka kwemeza ico kintu. Mbere atanga n'ibihamya simusiga vyemeza yuko Yesu yoba yari umwirabure, kandi aravyemeza ngo yari umwirabure, n'amafoto yiwe n'ibisigarira aravyerekana yuko yari umunyafurika. Inkuru za kahise zemegwa na benshi ku isi, na zonyene ziremeza icyo ciyumviro mu kuvuga ko Afrika, bavuga ngo Afrique est le berceau de l'humanité, ngo igufa ry'umuntu arambye cyane baritoye muri Afrika bamwe bavuga ngo naho muri Tanzania gucyo woca wiyumvira ko byari ryaberi kuko ariwe yatanguye gupfa ubwa mbere kandi abavuga ko Edeni yoba yahora hano mu Burundi nabo boca bagira uruvugiro kuko Kayini ntiyiciye abere muri Edeni yamwiciye hanze kuba yomwicira muri Tanzania Edeni iri ngaha mu Burundi byogira na byonyine uruvugiro hariho nabavuga ko imisozi miremire ivugwa muri Bibiliya iri hakurya Ethiopia yoba ari ibihugu bya Rwanda Uganda hamwe n'ibindi bihugu biri hakurya ya Ethiopia abasesanguzi b'Abanyafrika bakomeza gusesangura bamaze kubona inyandiko za kera zemeza ko Abayuda Abayahudi bafungiwe i Babuloni barabirabure igitabo cyitwa From Babylon Timbuktu kirabyerekana kandi kikabyemeza neza si cyo gusa hariho n'ibindi bitabo n'izindi nyandiko n'ibindi bisigarira bya kera bimaze kuvumbugwa byemeza icyo ciyumviro mbere no muri Bibiliya turabonamwo ibihamya bimwe bimwe Salomo ngo ntimutangazwe nuko nirabura Salomo yavuze ngo ndirabura ariko ndi mwiza mwabakobwa b'i Yerusalemu meze nk'amahema y'ikedari nk'imikingo ya Salomo ntimumpanga amaso kuko nirabura kuko izuba ariryo ryanyirabuje abahungu ba mama barandakiye banzigamishije imirima y'inzabibu ariko rwanjye ruzabibu sinaruzigamye indirimbo igice cya mbere kumurongo indirimbo ya Salomo igice cya mbere kumurongo wa gatanu gushikana kumurongo wa gatandatu reka turabe ibivugwa kuri Dawidi se wa Salomo nuko wa mufilisitiya abonye Dawidi aramwitegereza aramukengera kuko yari akiri umwana w'umusore kandi yari inzobe w'umunyakaranga igitabo cya mbere cyanditswe na Samweli igice cya 17 ku murongo wa 42 bagenzi muriko murakurikirana kino cigwa murabona ngaha naho yuko Dawidi bavuze ngo yari yarafise inzobe w'umunyakaranga bino bintu iyo bisomwe bavuga ko umuzungu atovugwa yuko yari afise inzobe kuvana bavuze yuko yari afise inzobe koko byerekana yuko yari umunyafurika reka turabe ahandi nuko atuma ujya kumuzana kandi yari umuhungu w'inzobe hano ni gihe se wa Dawidi Esau Esayi atumye kuzana Dawidi ngo yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga maze uhora haravuga ati va hasi umusukwe kamavuta kuko wawundi ari uyo igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 ku murongo wa 12 dusomye ku nkuru za Yakobo na Esau nazo za kera tubona ano majambo avuga ngo bukuru avuka ari inzobe y'umuyumbwe bukuru yari Esau ngo yavutse ari inzobe y'umuwunge nasomye muri Bibiliya y'Icyongereza bavuga ngo yaratukura mu Gifaransa ntago bavuga rouge bavuga ru ni kuvuga ngo yarafise inzobe bavuga ko Esau yari umuzungu, Yakobo nawe akaba yari umwirabure. Mbere hari n'abavuga yuko impamvu nyina w'abantu bahungu babiri yase yuko Isaka aha imigisha Esau ngo nuko Esau atasa n'igisokuruza naho yari mukuru, ariko nyina wiwe ashima yuko imigisha ihabwa Yakobo kubera yuko Yakobo ariwe yasa n'igisekuruza. Hariya mu itanguriro igice cya 25 umurongo wa 25 gushikana ku murongo wa 26 niho ano majambo nari mpeje kusoma aboneka. Bagenzi, murabona uko Satani ari karazana ibintu bisa nk'ukuri byo gusamaza abantu ngo boye kwitegurira ubwami bw'Imana? Muri kubibona, mwabibonye, ibi nibyo abiyita bahinga bacuditsemo umutwe, umwete wose bawushize mu gusesangura bamenye niba Yesu yari umwirabure cyangwa yari umuzungu, niba abantu ba kera barabirabure cyangwa abazungu, niba mu kuzuka tuzoba turabirabure cyangwa abazungu. Ibi nibyo abantu benshi bashizemo umutima hagusoba Bibiliya kugira ngo ibamurikire bapfanure n'ibyaha bari mu bushakashatsi. Kandi iyo abantu bazimiye, Satani ariteguriye kubazimiza afatiye ku nyandiko zimwe zimwe zerekana yuko bariko baravumbura ukundi kuri gushasha, ariko hari ibindi bintu baba bariko barirengagiza. Ukuri mpabwa na Bibiliya n'ukwahe? Bagenzi, ntimuzimire muri iki gihe Satani yahagurutse kugira ngo azimize mbere n'abatoranijwe y'umushobokeye. Kandi abazimira bazoshishikara kuronka imvo muri Bibiliya zumvikana zo kuzimira kwabo, kuko Imana iyo wase kwakira ukuri guha ugashaka ubuzimire nabwo nyine irabuguha. Usoma Bibiliya kugira ngo ikwigishe canke urafise ibyo witwa ukuri, hama ugasoma Bibiliya kugira ngo urondere ibishingira ibyo wamaze kwitwa ukuri. Bibiliya itwereka ko Adamu na Eva bari baremwe mu ishusho y'Imana, ntago yari ishusho y'abirabure canke y'abazungu, oya, yari ishusho y'Imana. Ninde yabonye Imana yotubwira ishusho yayo? Yari ishusho y'Imana, ntago yari ishusho y'abirabure canke y'abazungu. Haba ishusho yo kuba inzobe, yaba ishusho yo kuba umuzungu canke yo kwirabura canke ukaba umwirabure, zose ni ishusho yo kwandavura, ishusho twahawe n'icyaha. Twarandavuye, twaratakaje ubwiza bw'Imana twari dufise. Reka mbereke impamvu Satani ari gutesha umutwe abantu gusa kubw'inyungu ziwe. Mu byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 6 havuga ngo, kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa ku isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 6 ngaha ubutumwa bwa nyuma buheruka bubwigwa abantu bose bwari ubutumwa bwiza butazoshira. Ntabwo bwari ubwo kubarira abazungu, ntabwo bwari ubwo kubarira abirabure canke barebare canke abagufi bavuga icyongereza canke ikirundi, oya, ababa ku isi bose, ababa ku isi bose, amakontina yose, amahanga yose, imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Bagenzi, murabona ukuntu kwitaho ngo tumenye aba barabirabure cyangwa abazungu ukuntu bidakenewe, kubera yuko ubutumwa bwiza buhamagarirwa kubwi kwa bantu bose buri muntu wese arashobora kubwakira hatarabwa urukoba hatarabwa ubwoko hatarabwa ururimi hatarabwa ikindi kintu cyari cyo cyose buri wese arashobora kwizera Yesu mubonye arinde hagati y'umuzungu n'umwirabure azoja mwijuru Petero yarigeze kubaho afise ako kantu kirobanura cyamoko canke gyurukoba canke gyururimi Petero yarigeze kubaho nawe abifise ntimuzotangazwa yuko hashobora kubaho abantu babifise mbere no mu bantu bitwa abantu bavugishwa n'Imana bakorera Imana bafise impano zo kuvuga ubutumwa bafise impano zo gusobanura indimi ariko bakaba afise kano kantu ko kurobanura amoko n'ibindi bofatirako Petero yarigeze kubaho abifise kandi ndabibutse kino gihe yari yaramaze kuronka mwe muyera igihe yabururukira hariya mwita mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere yari yarayironse ariko ntiyigeze abita hura gushika mu gice cy'icumi amaze kubitahura yaravuze ati Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera bega icoma mwene data uriko urakurikirana kino kigwa cuno munsi wahora ufise agatima ko kwiyumvira yuko abazungu bashaka kugucinyiza ko kwiyumvira yuko abirabure bashaka kugucinyiza ko kwiyumvira yuko umuntu afise ubwoko runaka ashaka kugucinyiza kwiryo vangura ku ndimi ku moko canke ku bihugu canke ku rukoba ukamenya nka bino Petero yamenye yuko mu mahanga yose uwemeye kubaha Imana agakora ibyo kugororoka yuko imwemera ibyakozwe n'intumwa igice cy'icumi ku murongo wa 34 gushikara ku murongo wa 35 ntabwo umuntu akira ngo nuko ari umuzungu canke umwirabure oya umutima wo kwikunda wonyene niwo worungi kumuntu yirabura gusesangura ngo amenye ko Yesu yari umwirabure canke yari umuzungu agasesangura ngo canke umuzungu agasesangura ngo yemeze yuko Yesu yari umuzungu abazungu bamwe bavuga ko Yesu ari umuzungu kugira ngo bakoronize abirabure abandi bazungu nabo bavuga ko Yesu yari umwirabure kugira ngo nabo bakoronize abirabure nyene ni politike gusa umuzungu umwe azovuga yuko Yesu yari umuzungu kugira ngo akoronize abirabure hama umuzungu undi nawe azovuga yuko Yesu yari umwirabure kugira ngo akoronize abirabure nyene mbere abazungu nyene bashobora kuvuga ko Yesu yari umuzungu kugira ngo babone uko baganza abazungu bagenzi babo canke abirabure bamwe bashobora kuvuga ko Yesu yari umwirabure kugira ngo nabo babone uko bigarurira abirabure bagenzi babo babajane iyo bashaka babakoreshe ibyo bashaka reba rero uburyo wowe uri kurakoronizwamwo ubwaribwo uri kurakoronizwa n'umwirabure mugenzi wawe uri kurakoronizwa n'umuzungu mugenzi zawe uri kurakoronizwa n'umuzungu reba uri karagukoroniza yifashishije kino cyiyumviro ukuri nuko Yesu yapfiriye abantu bose Bibiliya imbarira ngo yemeye kwihindura umuntu intumwa Pawulo hariya mu gitabo yandikiye Abafilipi mucete yandikiye Abafilipi uhereye ku murongo wa 5 uzoshikara ku murongo wa 11 avuga ngo yemeye gucika usa n'abantu acika usa natwe byari bikwiye yuko wumva yuko Yesu yemeye kwiyambura ishusho yiwe y'ubumana yemera kuvavana no gusa n'Imana acika usa na wewe ntiwiyumvire ngo yacitse usa n'umuzungu canke uyumvire ngo yacitse usa na naka yacitse usa natwe Yesu yacitse usa nanje yemeye kwambara ishusho yanje yicaha Yesu yemeye kumunyabyaha yambara umubiri w'icaha ibyo twatakarije muri Adamu nta ruhara twabigizemwo twaratakaje kira kintu cyose twari twarahawe n'umuremyi Yesu yemeye kwiyambika ya shusho yatakaye yafutanye imwembi biciye mu kwizera Yesu yigize umuntu nkanje tuzogarurirwa ubwiza twabuze taruhara tubigizemwo mu kuzuka abanyabyaha bazozuka uko bari haba bazungu bazozuka arabazungu nyene bazozuka n'ishusho yabo yicaha y'ubuzungu haba birabure bazozuka arabirabure nyene ne bazukane ishusho yabo y'ubwirabure nyene ariko abagororotsi uko tuzosa ntikurahishugwa ntituzosa nk'abazungu canke nk'abirabure tuzosa n'Imana intumwa Yohana yayindi Yesu yakunda ntago yavuze yuko tuzosa nk'abazungu niba yari umuzungu simbizi sinkeneye no kubimenya ntago yavuze yuko tuzosa n'abirabure niba yari umwirabure simbizi sinkeneye no kubimenya hariya mu cete ca mbere Yohana yanditse igice ca gatatu ku murongo wa kabiri yavuze ngo arambarira nawe akakubwira abo nkunda none turabana b'Imana ego turabana b'Imana kubera yuko twasezeraniwe ubwami bw'Imana ariko uko tuzomera ntikurahishugwa ico tuzi nuko Yesu ntiyahishugwa tuzosa nawe kuko tuzomuraba uko ari bagenzi uko tuzosa uko tuzomera ntikurahishugwa oya kuri banga gushikara n'ubu igihe Yesu Kristo azoba amaze guhishugwa twebwe tuzoca tumubona andi tumaze kumubona tuzoca tuvuga ati Yesu asa kuriya natwe tuzoca dusa nawe nta mpamvu yo kubiharira ko ngo tubitebeko bidutwara umwanya muremure turarindiriye uko tuzosanga Yesu asa niko natwebwe tuzosa ariko ntikurahishugwa kugira uzobane natwe mu guhabwa ububwiza bwa Yesu Kristo bigusaba kwizera Yesu Yesu atari umuzungu Yesu atari umwirabure Yesu yuzuye ubwiza abyagiye iburyo bwa Data mu ihema ryo mu ijuru ariko aradukorera ibikorwa by'ubuherezi bukuru byo gukura k'ibyaha ku muntu wese yihanye akemera kubirekura icihutigwa ni kwihana no kwatura ibyaha ngo bihanagugwe bigishoboka niyahe ngingo uza gufata uno munsi mbega uremera kwizera Yesu umwami ahambaye atari umuntu niwihane ibyaha byawe bihanagugwe bicitwa uno munsi nyene mu gihe uri kurumva ino mburi birakwiye yuko wiyumvira ku byaha uri kurakora n'urwanko ufise bwo kwanka abo mudasangiye ubwoko mudasangiye urukoba n'urwanko ufise bwo kwanka uwo mudasangiye ururimi ukuri kubarigwa haba birabure cyangwa abazungu uko hari habirabure banka abazungu niko hari n'abazungu banka birabure iyi ntambara muri ko muragwana y'ibyo rukoba ni ya gipolitike ntagari y'abatahajuru genzi iyi bikenewe ni gushakashaka ico wokora kugira ngo vavanure n'icaha bigishoboka birakwiye yuko duterugwa tugasanga Yesu atari uwo tubona ku mashusho ari karazunguruka mwakino gihe afise ubwiza butarahishugwa tukamusanga hera cyane ho mwinjuru tukamutura ibyaha byacu kugira ngo abidutureko ico igikene uno munsi ni kumenya yuko icaha cawe cyo kujya ibiturire kigiye kukubuza ubwami bw'Imana maze ugatakambira Yesu kamubwira ngo Yesu nkize icaha cyanjye cyo kujya ibiturire uno munsi ubusuma burakurembeje ububeshi burakurembeje ibyaha bitandukanye birakurembeje ubusambanyi burakurembeje ufise abana batandatu canke babiri mu gahinga hamwe n'ibindi bikurembeje mugenzi ibi uhamagarwa kubizana kuri Yesu wirinde ibigusamaza vuba bidatinze umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba ego agiye kuza kudukura muri ino si icaha kandi nahishugwa abantu bose bazoba bakuwe ku icaha tuzoca dusa nawe duhabwe bwiza bwiwe Yesu ku munsi wo kuzuka tuzosa na Yesu ibibazo bambajije nabyishuye mbega ku bw'ino nyishu tumaze gutanga nawe ntiwokwemera kwiyegurira Yesu maze kwemera kwiyegurira Yesu kizera rino jambo nanjye ndaguhamagara kwifatanya natwe mu nzira turimwo twerekeza mu bwami bw'Imana na duhanurana dukomezanya dusengeranira twigisha nyandiko zera kandi ukifatanya natwe mwakino gikorwa cyo kwababaza ubutumwa bwiza bwo kwiteguza baba ku isi bose kwitegurira umuzo w'umwami ahambaye Yesu Kristo giye kuza vuba niba wemeye kwifatanya natwe uca utwandikira kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya amajana 257 amajana 568 569 akamenyetso ko guteranya amajana 257 amajana 208 569 ukaba uri mushasha mu gukurikirana bino biganiro ndaguhamagarira gufata umwanya kugira ngo ukurikirane n'ibiganiro tumaze bimaze kurengana kugira ngo ushobore gutahura byinshi urabona ko turiko turasoza kino gitabo gutera twerekeza ku musozo wa kino gitabo kinacho wokora ni gukora abone following subscribe suivre bivana n'ururimi cyangwa urubuguri kurakora uri kurakoresha mu kudukurikirana ushobora gukora like jeme kugira ngo twereke yuko wafashijwe n'ikiganiro ushobora gukora komantere mu gihe ufise ikibazo canke ikindi kintu wifuza gushikiriza ushobora kubyandika muri komantere tubibutse kandi yuko bino biganiro biraboneka misi yose ya gatanu saha 12 za gatondo hamwe n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo muhamagarirwa kwama muri maso muri ayo masaha kugira ngo mukurikirane kiganiro gishasha kiba cabonetse ntiwibagire gukora pataje kugira ngo buno butumwa bushikane no kubandi ubuhe bagenzi bawe Yesu akugire neza guha umugisha aguhe kwa mu mwize y'ibihe byose nkakire ijambo ry'Imana nanjye ngiye kukorana namwe isengesho ridasanzwe uhoraho mwamushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabwa icubahiro mwami urakoze ku bwa rino jambo umaze gushikiriza urakoze ku bwa kuno kuri uhejeje gushihishura urakoze ku bwa bino bibazo uhejeje kwishura nanjye ndasenze nsengera uno mwene data amaze gukurikirana kino cigwa kugira ngo uhindure ubuzima bwiwe umutima wo kwikunda na kamere itubohera mu byaha yirukanwe muri abo bose bamaze guhabwa ino mburi kandi mwami ndasenze sengera abakurikirana kino cingwa bose bagira umutima wo kugisabikanya n'abagenzi babo. Rema ngushasha imitima y'abagabo n'abagore, imisore n'inkumi bose bamaze kumviriza kino cingwa, kandi twese icarimwe hamwe na nje umusabyi wawe uduhe kugira ibyizigiro byo mwiherezo, kwitegura kugusanganira ubwo ugiye kuza vuba. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.